Are you looking for painting contractors? Look no further. We are making home painting simple. When you pay for a handcrafted job, you don't only pay for materials used, but also accuracy, professionalism, experience, knowledge, and accountability. We got you covered at an affordable price. Contact us for a quote and let us make it colorful for you.
Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Uzazi iphendulele umculo uKelly Khumalo emva kokuthoka enkundleni zokuxhumana kuthiwa akayeke umculo wokholo ngoba waqula enye izingoma wabese faka ivideo enkundleni zokuxhumana egqoke ibody suit. Ephendula uKelly Khumalo uthe konke engikwenzayo angihambi ngokubona kwabantu futhi engikwenzayo ngizenzela mina, ngikwenzela ukujabulisa abantu. Uthe kungekudala ngizokwenza i-gospel show. Ebuzwe elinye lamaphephandaba ukuthi kungani ethi uzokwenza i-gospel concert yize noma abantu bethe akayeke ukucula umculo wokholo ngoba waqula enye ngoma igqoke ibody suit. Uthe angeke ngizehlise ngenxa yabanye abantu. Uthe futhi mina angisiye umculo wokholo, angeke ngizehlise ngenxa yabantu abafuna ukuthi ngibukeke kahle emehlweni abo. Uthe futhi ke konke engiyikho uNkulunkulu wangidala nginje, noma ngiyoperforma ingoma yami ethile ethandwa abantu ngizoyiperforma ngigqoke noma kanjani indlela engifisa ukugqoka ngayo. Angeke ngizehlise ngiyoxolisa kubantu ngenxa yokuthi ngacula enye izingoma zami ngigqoke ibody suit, kuchaza yena uKelly Khumalo. Uthe ke nake abantu ke abamamukele enjalo ngoba noNkulunkulu wamdala enjalo. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngayo le ndaba kaKelly ukuthi kukahle ni lokho kwenziwa abantu ukuthi behlasele uKelly ngoba bemsola ukuthi wacula enye izingoma zakhe egqoke i-body suit.